nitwa Peter Ndayihereje nkaba ndongoye igisata kicejwe gukangurira abanyagihugu mu iterambere rirama mu ishyirahamwe amagara mu ngo n'iterambere kandi nkaba mfise umunezero ntangere wo kuba muri abo banyagihugu icyo kigo gisanzwe gifasha. Hagati y'ikigo amagara mu ngo n'iterambere hari ubutumba bunini gose bugoye kuduga no kumanuka kugira ngo ushike kuri urwo ruzi.
You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it, but you got it all, believe it. When you fold it up, oh, oh, and if you fold it up, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, cause this is Africa. Tamina, mina, eh, eh, waka, waka, eh, eh. Tamina, mina, sangalewa, this time for Africa.
Hanyuma mu minsi 29 tukaba twarihejeje tukaba twarikoze mukaba muribona. Ibikoresho byo kubaka iryo soko ry'umuyaga nkuba bizocishwa muri iri barabara kugira bishike ku ruzi. Umuyaga nkuba uzocuboneka kugira ngo ibitaro by'abapfasoni byubakwe kandi bikore. Ukwibaruka kw'abapfasoni babanje kubakora n'ibindi bijanye no kubaga bizokogwa kandi ivyo bizobibaye irya mbere muri kano kaneri wacu. N'abavyeyi bazosubira gupfa n'ibibondo mu mbangi bariko baribaruka. Abana bacu bazorokoka. Niyo mpamvu rero turiko turigina uwo munsi mukuru w'iki gikorwa twaranguye twebwe nyene kandi tukakirangura twizeye neza yuko tugiye kuronka amagara meza ubuzima bwiza eka amahoro asasagare muri kano karere kacu. Tuboneyeho nakanya kushimira bimwe bivuye ku mutima abo bose badufashije kuko umutima mwiza n'abagenzi bacu batigera baduhemukira bumva amarira yacu bakadufasha batwumviriza kandi bakarangura icyo biyemeje n'imitima yugurutse itanga eka bakabikora bakikora no ku mufuko kugira bakize ubuzima kandi batera intege abantu bose baba muri kano karere. Ibyo rero bigatuma tugira ubuzima bwiza n'ubumenyi bukwiye bwo gutanga ku bandi kandi tukaba akarorero ka benshi mu gukora ineza no mu gufasha abandi. Murakoze.